Omera yoji opogore, nyithi waya waji opogore.
Omera yoji opogore, nyithi waya waji opogore. Omera yoji opogore, nyithi waya waji opogore.
Sama ng'ato ringo gi ben, anero andhi no chenda piny. To sama riyo gi nyuka, gomogo. Ng'ato yeng mopuko chemo, hao mara ok mari to mari ok mara. Yawa piny ji opogore, ji opogore. Yawa piny ji opogore. Ji opogore,
omera ji opogore, nyithi waya ji opogore. Omera ji opogore, nyithi waya ji opogore.
Omera ji opogore, nyithi waya ji opogore. Omera ji opogore, nyithi waya ji opogore.
Rapin era pedo Inbende otandani mayo mininde Jajuok bende kar nindo odhiye tije Timbe magi ok maga maga ok magi Yawa pinji opogore Yawa pinji opogore, ji opogore.
Omera yawaji opogore, nyithi waya waji opogore. Omera yawaji opogore, nyithi waya waji opogore.
Omera yawaji opogore, nyithi waya waji opogore. Omera yawaji opogore.
Omera yawaji opogore, nyithi waya waji opogore. Omera yawaji opogore, nyithi waya waji opogore.
Omera yawaji opogore, nyithi waya waji opogore.
Omera yawaji opogore,
nyithi waya waji opogore.